Audio recorded by Abdi Kahar Studio.
Farid yahay jacay darsa igu furmo igu faafayba ursadii noqdee kuudhaho la fuli
Yeah.